bana kuchinza vanhu Gumba gumba chatitseleko Vafanana bana kuchinza vanhu Xamaccombo chatitseleko Vafanana bana kuchinza vanhu Vasilika chatitseleko Vafanana bana kuchinza vanhu Nisezo yo vatseleko Vafanana bana kuchinza vanhu
Nyanda